mwitondere kugendana n'Imana mwitondera ivyigenda ibakorera mu detail yose reka kuvuga ngo hari ibintu biriko biranshikira ntatahura reka kuvuga ngo ibi bintu ubwo je kuba naritavye muhamagara w'Imana ngo ariko ndashikirwa nibi reka ndakubwira Imana yaraguhamagaye ego sindabihakanye ariko kandi muri uru rugendo rwawe rw'agakiza ko kujana n'Imana hari ibintu ucamwo hari ibintu uhura navyo ariko nkuko na Mose yabigenjeje ku kibazo cyose yahuye naco wowe yagiye mu nyonga h'Imana karirira Imana Imana ikamuzanira solution si kubera uri mu kibazo si kubera ukuraca ahantu hagoye kw'Imana itaguhamagaye si kubera biriko birafata inzira udatahura Imana itaguhamagaye no ariko nugendera imbere y'inyonga h'Imana kuko ico cyose Imana iri kirakora reka ndangize nababwira ngo Mose ntiyari gushobora gukura mu kumenya Imana yabatagiye acishwa ahantu hagoye Mose ntiyari azi kuvugwa ariko yaravuzwe ariko Imana agomba kumuprepara kuri ico kintu ngena kubira ngo hari ibintu byinshi bishobora kukubabaza bishobora kugushikira mu gukorera Imana mu kwitaba umuhamagaro bikagutuma abantu benshi barahagaritse ibikorwa bakorera Imana kubera barakuvuze kubera ntibagutahuye kubera ibi nibi nibi kubera ntibagushigikiye reka ndababwire abantu b'Imana shishikara wowe kugendana n'Imana shishikara gukorera imbere y'Imana shishikara kuba mu nyonga h'Imana iyi niyo no musi business yawe niyo responsibility yawe umuntu wese ari hano hantu nico gitumiye tuvuze ngo nimuze dusenge amasengesho aradufasha kuko iyo turiko turasenga mu masengesho Imana iduha kwihanganira ibyo turiko turacamo bigoye Imana iduha kwihanganira imisozi turiko turaduga Imana iduha kwihanganira imiriro ducamo Imana iduha kwihanganira ivyo tutari dusanzwe tumenyereye tutari expose kuri ivyo ariko muri urugendo rw'umuhamagaro ibigushikira ni vyinshi cyane ariko kandi ivy'Imana navyo ni kwigishirizamo bikarushiriza gose byo kuba vyinshi kandi ngandakubwire ngo naho nyene Imana irikira gukuriza